ninge waremi yisi isi nibyuzuye mo byose nyuma y'ibyo byose fatu mukungugu wisi ndiremera umuntu namuremye mukunze urutesha ibindi biremwa muhano kugira ishusho yanjye ariko kubwo kwifuza kw'amaso ye arangomera itandukanya n'ubwiza bwanjye arigendera
umva imirindi y'Uwiteka aragushaka yewe yewe umva arabaza mwana w'umuntu Yeah. magarwa uwakura nyara gushaka